Ubwinshi bw'abana birukanwa mu gihugu cya Tanzania bituma ubushobozi bw'ikigo Fondation STAM kiri mu mabanda kisanzwe kibakira kirengegwa kuko ubundi ngo abana bashika kuri 30 bari bagenewe ico kigo baba barenze. Adelaide Nkunzimana akorera muri ico kigo agasigura ko abo kigenewe ibitigiri birenze bigorana ingene babafata. Nayo umuyobozi w'igisata kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango mu ntara ya Makamba akamenyesha ko abo bana babakira basanga bamerewe nabi. N'inkuru tubaza Omehondo wayo
nongera saba gushira hamwe n'abandi bakadufasha
kibabaza cyane gose.
Basanzwe bakira abo bana aho bashikizwa muri komine Mabanda iyo birukanye mu gihugu cya Tanzania. Basaba babunganira mu buryo n'izindi mfashanyo kubwo kurengegwa n'ibitigiri. Bafatira ku bufasha bwa mbere abo bana bakenera nk'uducocegwa kuko bashika bamerewe nabi bakubaguwe bakanyagwa n'utwabo. Ibiteri bihari imbere hagati y'ababafatira mu mashamba n'igipolisi kibakira kubwo kwirengagiza ibijanye n'ineza y'ibibondo nk'uko bishingirwa intahe n'abo bana.
Dusubira kuri ni modoka kituzana igasuro. Igasuro rero niho abapolisi bace bavuga mwe mutuzanira abana ngo abana no baragira gufungwa araba nk'aba bana mwagize nk'uko nta n'uko mwabagaburiye mubazana ngaha bicwa n'inzara itwe tubagaburira. Ngahe kiriho basubira iwabo
acyaguma staba yuko twoguma tujyana nabo bacye bamubwira ati oya ahubwo ntimujyana abarundi ni gutera basubira iwabo hama nawe utera ubandanya.
Uko abo bana baza bameze inguma ku mubiri bagoyagoya nk'abatahora bafungura bitera gahinda abavyeyi bababonye
ukuntu baza bambaye ukuntu baza bashonje ukuntu baza barakubiswe bafise ububabare burenze nk'umuvyeyi ndumva mbabaye cyane ndetse no kwihebura nkabona yuko igihugu mu minsi kitazaba gifite kazoza kubera abo bana ari bato batariko bariga n'amashuri.
Jambo baje kubona igihugu cyacu abana bacu bahe bagenda i Tanzania bagakoresha ibikorwa badashoboye bakongera bakabasinzikariza ubuzima. Icyo nosaba Leta y'u Burundi ni uko twosaba yuko ababyeyi badafise amikoro yo gukurikirana abo bana neza yuko Leta yogira ikintu yoshiraho cyobafasha kugira ngo abo bana bagume hafi y'ababyeyi ntibagume baza kugorekwa muri icyo gihugu cy'Itanzania.
Ikigongwe bagirirwa kandi n'ababakira. Adelaide Nkunzimana wo mu muryango Murezi akaba n'umwe mu bagize Fondation STAM ahamagarira Leta y'igihugu cya Tanzania gufasha mu gushyira imbere neza y'ibyo bibondo.
Twakira nk'abana nka 25 gushika nka 30 ariko rero ubu turabona yuko haza nk'abana benshi barenze kacusanga biraturengeye turateka tukabagaburira mucyo n'ibiharage tukacumbuka n'ibyo bigori tukaba bazatadukama mbere bafise bazatamunzu bafise bazimishatsi yaguruye bashitse ngaha turabambika hanyuma tukongera kandi tukabamwisha imishatsi tugatohoza iwabo hanyuma bakabarungika iwabo. Abo tumaze kwakira barashika ijanana ubu tangiye kugwiramo ku kwezi kw'icyenda. Tera akamo Leta ya Tanzania nuko yo kwiyumvira ku bana kuko impamvu natwebwe iyo baje ino mu Burundi wacu baragenda bagataha amahoro bagashika amahoro nta muntu abajya ugwara nta ngorane n'imwe. Natwe bo kwiyumvira ku abo bana bacu bakiyumvira ko bishitse abasanga mu iyo misako barimo ko bobafata neza hanyuma bakabarungika ini wacu mu Burundi.
Mu gusubiza abo bana mu miryango yabo hamwe hakora uburyo bwabo babakira ahandi naho imiryango yabo ikisopa nk'uko bivugwa na David Ndengeje ajeje igisata cy'iterambere ry'ingo n'imiryango imakamba. Bishoboka ko abana bamaze gushika mu miryango yabo ubufasha bwabo babakiriye buba burangiriye aho.
Twebwe aha anye ku mugina abana twakira ni abana bameze nabi cyane rwose. Hari abo dushikiza mu bitaro, hari abo dushikana barembye na za malariya bafise ibikomere bafise amapasuma ukatusanga abo bana n'ukuri barateye ikigongo cyane kirekire rwose rwose ku buryo ubaravye uri umuvyeyi cyanke usanzwe uri mu mashyirahamwe asanzwe aharanira agateka ku mwana ubonye ingene baje n'ingene baba bameze n'ingene baba basa birateye akagongo cyane rwose. Mbere ndashimira cyane uno munsi aba partenaire dukorana aha mu ntara ya Makamba bamwe bamwe basanze bajije agateka ku mwana badufasha kugira ngo abo bana babe bararaba ingene babe barabayeho aha anye muri komine ya Mabanda ndese mu bintu byerekeye byo kubaho mu minsi ya mbere mu kurindira yuko imiryango yabo iza kubatora cyangwa mu kurindira ko babarumukira amatike kuko benshi bamaze kuba bashitse ngo hanyuma mu mabanda kubera ko bahamara umwanya tubona yuko baje mu buryo butameze neza imiryango yabo barabatelefona bagaheza bakabarumukira amafaranga babarumukira amafaranga bakaca baraba ingene bipakize imiduka bakaca bagenda iwawo hanyuma bashitseyo babaheza ama telefone cyangwa bakagenda batwaye amanimero yo muri Fondation Stam bashitse bakagato telefone batubwira ko bashitse imiryango tugavugana bakatubwira yuko bashitse neza mu miryango yabo
cyo kimwe na Adelaide Nkunzimana wo mwishira hamwe Fondation Stam uwo muyoboza hamagarira imiryango kwirengagiza ubukene bubahanze ibungabunga abana bayo ihereye ku kubashyira mu mashuri.